Sithatha u 8 over 18 sisuse kuye u 5 over 18 impendulo yethu kuthiwa siyibhale ibe lula. Ke ngoku into efuneka uyazi into oba ukususa kuyafana kancinci okanye kakhulu naxa udibanisa amaqhezu. Ngoku into esiyibonayo kuqala yinto oba amanani wethu angezantsi ayafana kumaqhezu omabini. Le into echetha uba into esizawuyenza kukuthatha amanani angaphezulu sisuse. U-8 minus 5 uza kunika u-3, impendulo yethu izawuba ngu-3 over 18. U-3 over 18 ke, u-3 no-18 kukhona inani esikwaziyo ukohlula omabini ngalo. Eli nani ngu-3, ithetha uba ndizohlula u-3 ngo-3, ndifumane u-1, ndohlule u-18 ngo-3, ndifumane u-6. Ndifumana ke ngoku impendulo yam engu-1 over 6. Le mpendulo ke ngoku yile elula. Ke ngoku ndifuna uyibona uba isebenza njani le nto. Ndizawuzoba apha izinto into yam ezaba namaqhezu ayi-18. Nantsi ndiyizoba, nantsi izawuba namaqhezu ayi-18 le nto yam endiyizoba apha. Masithi yi-chocolate, ndiyayisika ibe ziipisi eziyi-18. Zii-6 ezi zikulu kakhulu, ndiphinde ndiyohlule kayi-3, ziyi-18 ke ngoku, amaqhezu la wam ayi-18. Ngoku uba ndifuna u-8 over 18, kuzawufuneka ndisuse nanga amaqhezu am, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La ngamaqhezu wam ayi-8 kwayi-18. Kuthiwa ke ngoku la maqhezu ayi-8 ndisusa ayi-5, nanga ndiyawasusa 1, 2, 3, 4, 5. Ke ngoku sishiyeka nantoni ndisosusa la maqhezu ayi-5 kula ayi-8. Sishiyeka nale amaqhezu angaphezulu ayi-3. Nanga ke la maqhezu esishiyeka nawo uyawubona 1, 2, 3. Ngoku ke ngo la maqhezu ayi-3 kula ayi-18 ithetha uba mangaphi, zingaphi ezipisi ezinkulu okanye mangaphi la maqhezu amakhulu apha. Iqhezu ngalinye lizawuba namaqhezu ayi-3, la maqhezu endinawo ke ngoku elinamaqhezu amayi-3, iqhezu ngalinye ayi-6. Ke ngoku ithetha uba ke ngoku la maqhezu amakhulu am ayi-6 mangaphi ashiyeke apha enalombala oluhlaza. Linye ngu-1 over 6 ke ngoku. Uyayibona uba le mpendulo yam ndiyifumene njani le engu-1 over 6.